Uko hapo unacheza ngoma na nasikia yako na sherehe. Ulafi tu, we kwenda unapenda tu ulafi.
Jesus is Lord!